Kia tae atu te pire nei ki roto i te whare, pāre mā te Peeni. He hanga wāhango te pire ki o whakaaro ka werohia e koutou o reipa?
Tuatahi, kia kaua mea nei mahu e te kāwanatanga ki roto i ngā mahi whakaraura i te reo Māori kātahi. Nā, ko te taha o tērā e pāna ki te taurāwhiri i te reo Māori, ko ngā rōpū kōkiri i te reo Māori. Tuarua, ko te wāhanga ki te mahi rangahau mō tō tāua reo. He nui ngā mahi rangahau, e mōhio ana tātou. Engari, ko te toto he nui ki roto i au nei, kia whāiti te titiro. Kia tino ora ai tō tātou reo Māori ki roto i ngā mahi rangahau. Haunga rā ko era, he nui ngā take, ko etahi o ngā amuamu. Ka pēhea nei te iwi e whai mana ana ki roto i te toto he, ana. Ko ngā puhi, ko me atu, a ko ngā puhi ki, mai tāmaki atu ki te rerenga wairua, he ana tērā whakatau.
And Māori Language Week, we've just had Māori Language Week, and what's out in the newspapers today is John Key saying to a student out at Waiuku College who suggested that Māori Language Week should be Māori Language Month, and John Key responded with, "That'll be boring."
Yeah.
So, you know, it's not a very positive way to end Māori Language Week, well, is it? That sort of comment coming from the Prime Minister.
It's very disappointing from him, and he needs to get his act together in that area. He couldn't even do a mihi at the start of the World Cup. But it was a very good Māori Language Week, and, you know, we had the young fella Finian, who I think he featured on.
Yes.
Great stuff from Finian, ironically saying the same sort of things that my auntie Hannah Jackson and Uncle Sid Jackson said 43 years ago, and were called separatists and racists for saying exactly what Finian was saying. So you'd think Finian was suddenly Martin Luther King, but we need these young Pākehās. If we need these, if
there's no
young,
YouTube back in the day.
That's right. So if it requires Pākehā young ones like that to advance our kaupapa, I mihi to them. You know,
well. Pēo whakaoro pēne ki te wiki o te reo Māori, Yangi tū.
Rawa uti no mōhio. Kā tautoko au i te kaupapa. Engari, kei hea te taumata i wawatahia ai, hea hanei ngā. Kia hanei ngā rauemi i whakapau ki runga i tō tātou kaupapa i te wiki nei, kia hanei ōna hua. Rawau i kite. Engari, ka tautoko mārika i te reo Māori.
Tātou. E mihi ana ki a kōrua. I e nā kōrero a kōrua i tēnei ata. Nō reira tēnā kōrua. Kia orara.